Indlela endizoyilandela ukuchaza umzila ukutya okuhamba ngawo ukusuka emlonyeni ndiqwalasele ngakumbi umzila wokutya ongaphakathi kwesikhewu samazantsi esisu. Esingakubonisa apha, ngaphandle nje komlomo, ngamazinyo nokuguga kwezilwanyana, sifumana isikhewu somlomo esingaphakathi kwamazinyo neentsini njengoko ubona. Ukuze isikhewu esingaphakathi komlomo sokwenyani, oko kukuthi isikhewu somlomo esiphakathi kwamazinyo nolwimi esoluleka siqhubeke siye emva. Endikuhlinze apha kunye nendikubonisayo, luhlelo nje lwenkalakahla phaya. Ekuthi xa kuphefumlwa iqhosheke ngaphantsi kombizo nalapho xa isilwanyana sigila, ukuba ndinganibonisa ngokutsala phakathi kwezixhobo ezibini, ungakwazi ukubona ukuba amagumbi elogonxa nawenkalakahla angasekunene nasekhohlo ayadibana aze adale ukuvaleka kwenkalakahla namarhanana phezulu phaya. Ngoko ukutya akukwazi ukuhamba kuyongena kulowo mzila, kodwa kukwazi ukuya kuphela ezantsi kombizo. Kwesi silwanyana umbizo uye wasikwa kwaye uqhubeleka phaya, nto ethi singakwazi ukubona umbizo emzileni ohamba entanyeni. Wona umzila oyindlela yombizo osesifubeni asikwazi ukuwubona koku kuhlinziweyo, sikwenzile oko kuhlinzo oluninzi esilwenze apha enyakeni. Ndizoqhuba ndinike ingcaciso ngemo yendawo engaphakathi kwesikhewu samazantsi esisu. Kufuneka senze uhlolo ukusuka ngasemqolo. Siyisusile indawo yethambo esesinqeni kwaye oku kulungile ukuba abafundi bangafaka izandla zabo ngaphakathi, izandla zombini, kwaye bakwazi nokuva kuba injongo yesi sifundo kukukwazi ukufaka izandla zinxibe iglavu kukho neparafini engamanzi eyaneleyo. Ngakwicala lasekunene nelasekhohlo, ube sele ukwazi ukuva zonke izakhiwo ekufanele uzilandele. Ngamanye amagama, ukusuka kumbizo ungena ngaphakathi ukuya kwisisu sesine esingemva kogene, kwaye ngokusisiseko siyenzile ingcaciso yoko. Ngoko ke, abafundi kufuneka basive isisu sesine. Indlela enye yokubonisa isisu sesine apha kwicala langasekunene ngokunzulu kukuzama ukulandela elona thumbu likhulu, iduodenum, eyehlayo ngokuncamathela ukusuka kubuchopho ukufika kumnqonqo wamathambo, i-torus pilloricus, ekulanda wo inzulu phaya kwicala elinzulu lesibindi. Oko kunceda ukulandela umzila wonke, ngoko oko kuzokuba lelona thumbu likhulu, iduodenum, eyehlayo, ze kubekho elona thumbu likhulu, iduodenum, enyukayo, eyaphezulu phaya. Kwaye, xa ndivula apha, uyakwazi ukubona ithumbu elikhulu, linyuka lidlula phezu kwamathumbu amancinci, kwaye lingasekhohlo, kwithumbu elisongeneyo olibona apha. Oko, kuya kube yinxenye yamathumbu amancinci akungqameko, xa ndiphakamisela oku kungqameko lomzila wamathumbu, kwaye mhlawumbi kungangcono xa ndikwazi ukuwanyanzela ukuba aphumele kwicala langasekhohlo. Apha uyabona inxenye yamathumbu amancinci kungqameko lethumbu elisongeneyo elinyukayo. Ndizophindisela oku ngasemva, ngoko ukutya kuzongena kwinxenye yamathumbu amancinci nakwithumbu elisongeneyo elihlayo. Isingxobo kwincam yamathumbu amakhulu, isicam ne-ileum esekugqibeleni kwamancinci ephaya. Le ye-ileum, ukutya kuhamba kudlule ngaphakathi kwe-ileum eya kwisicam yethumbu elikhulu elinyukayo kwaye ndiwenzile umsonto osongeneyo. Ukusuka apho iyaphuma kwithumbu elikhulu elinqamlezileyo nelehlayo. Apha ndikwazi ukubonisa kuphela ithumbu elikhulu elihlayo. Kwaye singakwazi ukubona ithumbu elikhulu elihlayo seliphelele lonke. Kwaye xa ndikrazula apha ndivula, le yinwebu yamalungu esisu, iperitoneum. Singakwazi ukubona ukuba ithumbu elikhulu elihlayo liyaqhubeka liye phambili. Sisinyi esiya kuba sisuse ithambo isecrum apha ukuze sibone ngaphakathi kumphakatho. Ukucacisa kwakhona ngokumalunga nentesha. Intesha sesisakhiwo apha ngaphakathi kwezandla zam. Siyabona ukuba incamathele ngasemqolo iyinxenye yodakada kuncamathiselo. Inxenye yentesha yonke ayinanto. Ngoku ngenxa yokungabi nanto ngaphandle nje kwezinto ezincamatheleyo, umntu angasifaka isandla ngasekunene kwentesha. Angaqhubela phambili ukuze ave isisu sesithathu, okuqulethwe yintesha, isingxobo sasemqolo nesingxobo sesisu. Yonke into ivuliwe kude kuyofikelela ngemva kwisikhewu samalungu onke angaphakathi. Konke oku kuqhubela phambili, kwaye ungayibona inxenye yamathumbu amancinci ingena ngaphakathi kwisikhewu samalungu angaphakathi kwamazantsi esisu. Nanjengokuba siphethe umzekelo apha, kuba besingekayiboni. Esaa sakhewu siphaya ziibhetshi zikapeya, asizange sizibone kwezinye izilwanyana. Ngoko ukubona kwethu oku ngoku kuzosinceda. Xa ndicinga njengoku, uyabona ukuba esi sikhewu kuhleli ngaphakathi kwaso onke lawa mathumbu. Xa ndinowaphakamisa ndiwakhuphe, leyo yingxowa yamathumbu onke. Ngoko ke, onke amathumbu, amancinci namakhulu, agcwalisa esi sikhewu ngaphakathi kwecala lasekunene lentesha nakwelinye icala lethumbu elikhulu. Xa esi silwanyana esiyimazi, kwaye naxa eso silwanyana siyimazi sikhulelwe, nesibeleko esikhulelweyo naso sizolala ngaloo ndawo inye. Abafundi kuza kufuneka benze oku ngocoselelo kuba kwixa elizayo sizokwenza lonke olu hlolo sogqunywe amehlo ngelapho.